mwumve ibuye ryari rihiritswe twinjiyemo dusanga umurambo w'umwami wacu nta uhashye
wiki umurambo we
nta abagabo babiri batwiyeretse abamarayika barabagirana nk'izuba baratubaza ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye nibyo
mutwizere mutwizere
twababonye mugende namwe mwirebere imfiri mu busa umwami wacu yagiye petero ukwiye kubyemera